kandi sikabiri nabonye neza yawe
sirimwe kandi sikabiri nabonye neza yawe
mana sirimwe kandi sikabiri nabonye neza yawe